bwambere twamvise yuko mufasoni ariwe mufakazi yashikirije yagize imvuzi asanzwe yashikirije byashikiriye mugabo wiwe yarazi yuko uwo munsi yarose uwo ashobora kwitura ashobora gutabaza kugira ngo amutabare ariko rero twumvise inyishu yahawe n'ushanganje wa mbere inyishu bwa mbere hoho inyishu iza ikomeretsa gusumba uwo mupfakazi mwamusa yuko yafashe yuko bari umwicanyi yamaze gukomeza kumwicanyi aca musaba yuko yoshikirira buramatara kugira ngo avuge ibyabaye byamushikiye kandi tuzi yuko ibyabaye byose mu kugura upfu bw'uwo muntu buramatara yari abitse cyangwa ibintu nacyo ni uko uwo mupfasoni uwo munsi rero atagira ahandi azashobora kwitura kubera yamuciye intege bumvise ko yamaze kuvuga yuko ngo abapfasoni kenshi ntiyamenya abagabo babo ibyo barimwo yaremeje yuko ari umwicanyi bivuga yuko uyu munsi aho yari yiteze yuko yosaba ko ubutungane bwokora ko haba amatohoza kugira ngo bamenye abagandaguye uwo muntu bimwe byagenze rero ntibigishobotse rero cyatse rero n'umuco ni uko byerekana yuko uwo munsi ataho umuntu azasubira kwitura agifise biyaca intege abandi bose bariko bamererwa nabi bariko abicirwa babo aha rero umuntu aca yibutsa yuko uri mupfasoni se wa mbere munsi agandagura umugabo wiwe ariwe abuze uwo atabaza aha umuntu aca yibutsa kandi nkaje ubundi byabaye muri komine ya Mpanda ahoriho naho nyine umupfasoni yakuye atabaza bamugandaguriye umugabo wiwe rero ni imvugo ibabaje ivuzwe n'umuntu w'umushyanganji wa mbere ivuzwe n'umuntu yategereza gutanga intumbero kugira ngo habe amatohoza yerekana uruhara rw'umwe haba mu bajeje intwaro haba mu bajejwe umutekano ingene byagenze kugira ngo umuntu agandagwe kandi naco ni uko ujya munsi yo gusaba yuko uwo muntu nyakwigendera yohamba n'iteka mwumvise nyine mupfasoni mupfakazi yashikirije ingene yahambwe agahambwa igihutihuti agahambwa mu buryo butameze neza yari nk'uko bavuga yuko bari muri leta mbyeyi yeka umubyeyi w'uwo mupfasoni akamwereka yuko amufitiye ikibabago amufitiye umubabaro amufitiye impuhwe ariko wumva yuko nyine yavuga amukankamira nijya mvuga rekana yuko atitayeho neza yabanyagihugu neza yabo bose ariko barabura ababo muri bino bihe bitandukanye n'ubucacu icyo umuntu yasaba ni ikihe rero ni uko abategetsi bamenya yuko uyu munsi bajejwe gutunganiriza abarundi bose nta urubanza rwo kwica umuntu rwaravuye igihano cyavuye mu mategeko y'igihugu cy'u Burundi rero baje kubona yuko umuntu ashobora kugandagurwa agandagurwa bunyamaso hanyuma n'umuryango wiwe ntushobore kumenya ukuri ku byashikiye uwabo yapfuye hanyuma kandi ikintu nacyo ni uko bica bituma n'abantu bitwa ko bari bashaka guhunguka bica bituma bagira batagira umutima mwiza cyangwa inguvu ingoga zo kugira ngo bashobore guhunguka tubakwibutsa yuko yagandaguwe yamaze hafi umwaka ahungutse none abandi bo basigaye mu buhungiro yabifata gute barabye nyifato nyine yagandaguwe nyine kandi umushanganji wa mbere yifashe kuri icyo kibazo